Gemfest Equality Tanzania Limited Production.
This tall man of wisdom.
Hello.
Nasikitika kwa taarifa kuwa Mzee Mirambo amefariki dunia.
This tall man of wisdom.
This tall man of wisdom.
This tall man of wisdom.
Sasa, hivi madukani.